akanyamuneza niko se mu muryango n'abakunzi b'umushinga mateka Fabiano Bancidya nino inyuma yaho arekuwe agiheza igihano kingana n'umwaka yari yaciwe n'ubutungane bw'u Burundi barara nibuca kubwo babwinshi bategwa nibonera kure aho ni mu ntara ya Kirundo aho izo mbonera kure zitegeka abanyagihugu kwinjira mu mazu yabo mu masaha ya 12 z'umugoroba Nishirahamwe Oricom bavuga ko Burundi budakwiye kuba mu bihugu nka Eritrea na Korea y'uburaruko mu kwigira ibinani kubwo kwanka ko abanyagihugu babyo bicandagisha urucanco rw'ikiza COVID-19 murano makuru muraza gutega abiri Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagura ry'ubutunzi Ive irakoze ari ku buhinga bw'ivyuma mukanya inkuru imwe ukwayo Huko narimpejeje kubibabwira uwahoze ari umushinga mateka Fabiano Bancidya nino ubu ari degembya inyuma y'umwaka ari mwibuye akaba yari yapfunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu inyuma yaho amashirahamwe akorera mu Burundi na mpuzamakungu akaba atasiba gusemerera kugira arekugwe inyuma y'ijambo yarashikirije akiri mu n'amashinga mateka ari naryo ryatumye apfungwa inkuru ya Jean Philbert Karangwa
Fabiano Bancidya nino yari yafashwe n'igipolisi kimusa anze kurugiwe igihe yari karatanga ikiganiro kubandise n'abamenyesha makuru hari kwigenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka wa 2020 Fabiano Bancidya nino yahamagawe na OPG amubwira ko akuye kumwitaba ku biro kandi ko ari burare atashe ariko kuva ico gihe niyigeze asubira muhiriwe kuko yaciye afungirwa mu gasho kazwi nka BCR kwigenekerezo rya 8 gitugutu umwaka wa 2020 umushikiriza manza wa Sentare kukira ntahangwa yategese Fabiano Bancidya nino kujanwa mwibohero rikuru rya Mpimba aho akaba yari yaciriwe umwaka umwe yagirizwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu nyabuna Fabiano Bancidya nino yari kazira majambo yashikirije mu kazi kiwe ka misi yose igihe bariko baratora itegeko rigena uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza nk'itegeko rimugira imboneza y'amaho guide de supreme du patriotisme nyabuna yahavuye yandikira umugwi w'igihugu jejo gateka kazi na Munusen Dehashe kukarenganyo ariko arakoregwa ariko kubivyimva gusa uyu munsi kuri uyu wa gatanu igenekezo rya kabiri gitugutu nyene umwaka wa 2021 Fabiano Bancidya nino akaba yidegembya inyuma y'amashirahamwe mpuzamakungu n'akorera hagati mu gihugu yari yagumye asemerera asaba ko yorenganurwa kuko ibyo yagirizwa byose byari rementanya nayo ibyaranze Fabiano Bancidya nino ari mu mvuto akaba ari kubana neza n'abanyororo aho mbere abo yasanzeyo barenganye nkawe bamwe yanabasabira taha barenganuwe kandi bigakogwa tubibutse ko Fabiano Bancidya nino yatotejwe akatari gake igihe yari mu Mpimba aho yama akubagurwa n'abatwara iryo bohero rya Mpimba kumusaga mu kumuhagarika kuzuba no mu kumushira mu gasho kandi kari muri iryo bohero nyene rya Mpimba bita ikosorero
Jean Philbert Karangwa ndagukengurukire Mu gisata cy'amagara y'abantu ahamagarira abarundi bose guhaguruka bagasaba leta kubakingira umugera w'ikiza COVID-19 akoreshejwe urucanco rukinga gusinzikazwa n'uwo mugera Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD akagira ko ahimiriza abarundi bubwabo kwirinda kwanzura umugera wa corona hakoreshejwe gukwirikiza amabwiriza abuza irandagata ry'uwo mugera inkuru tubaza Alexis irakoze
ako kamo gategwa n'umukuru w'umugambwe MSD utavuga rumwe na leta nk'umwe mu bahuye n'uwo mugera w'ikiza COVID-19 akamenyesha abarundi ko amagara ari amazi aseseka ntibayore ari nacyo gituma atera akamo leta y'u Burundi n'abarundi bo ubwabo ko bakwiye guhaguruka bakagwanya icyo kiza bivuye inyuma
nagurutse nk'umuntu yanduye ikiza cya coronavirus azi ngene kibabaza kandi yabonye ingene acica abantu ikivunga nagurutse kandi nk'umunyagihugu umurundi umuvyeyi umuvukanyi afite umubabaro mwinshi kubera ikiza cya coronavirus kiriwa kirica abarundi mu Burundi nico gituma tubahutse utera kamo abarundi bose bo mu mihingo yose bo mu madini yose bo mu migambwe yose bo mu miryango yose ndetse n'abo mu bwoko bwose ngo bahaguruke basabe leta kubakingira icyo kiza cya coronavirus ntimuzoja gusenga mutakiriho ntimuzoja mu bunywero ndetse no mu bitambiro gufuraha mutakiriho nta masoko muzorema mutakiriho ni muzogendera muri ayo mabizi ikivunga nkuko bimeze ubu mutakiriho ndetse nta nakamaro ko kurungika ibibondo ku ishuri kujya kwandura icyo kiza bishobora no kubihitana nimuyikingira muzoba muri kumukingira abanyu n'ababandi.
Uwo mukuru w'umugambwe MSD agahimiriza abarundi bose atabusiga inyuma ko mu gihe leta yabimye incanco badakwiye gutana n'akabando ahubwo nyabuna bakwiye kwirinda kwandura uwo mugera hakoreshejwe gukaraba amazi meza n'isabune kwambara agatambara gafuka umunwa n'amazuru n'ibindi.
Ko leta yabimye incanco nimwambare agafukamunwa nimukarabe mu ndoki kenshi gashoboka ku munsi mukore esheje isabune nimureke kuramukanya mufatanya mu minwe nimuhagarike kugendera ahantu hihuriro ry'abantu benshi nimuhagarike kuja gusuhuza abanyu abakunzi ababanyi banduye uyo mugera bakigwaye bari mu bitaro gutyo muzoba muri ko murabuza yuko uyo mugera ukwira mu gihugu cyose kandi uja mu bandu benshi.
Tubibutse ko igihugu cy'u Burundi, Eritrea na Korea ya ruguru ari byo bihugu byonyene ku isi bisa n'ibiterekwa canke ngo bihimirize abanyagihugu bavyo gukoresha urukingo rubuza gusinzikazwa n'umugera wa COVID-19.
Alexi irakoze nawe ndagukengurukire tukiri kuri iyo nkuru nyene ibyo bishitse mu gihe amashirahamwe yigenga adasiba gusemerera asaba leta y'u Burundi kwitwararika ikiza cya COVID-19 mu ishirahamwe Oricom bo bakavuga ko u Burundi budakwiye kuba mu bihugu nka Eritrea na Korea y'uburaruko mu kwigira ibihugu by'ibinani. Gabriel Rufiri arongoye iryo shirahamwe yabanje kubwira uruganda rwacu ibindi biri mu rwandiko baheruka gusohora. Gabriel Rufiri arongoye Oricom akaba yayaze na Geoffrey Bere Karangwa.
Nibyo ishirahamwe Oricom ryarasohoye urwandiko mwugo rwandiko turavuga ibintu bitari bike. Ubwa mbere ho tutangura gushimira leta y'u Burundi ku ngingo imaze gufata hanyuma turabona yuko bapima abantu turabona yuko bashaka kwipimisha bose babikoregwa mugabo ibyo byonyine ntibikwiye kuko ni indwara imaze gusasika inganda ku isi mu gihugu cyacu kubera ibintu by'amastatistiki ibintu by'ibiharuro bidakurikira biragoye cyane kubimenya abantu bagwaye igitigiri cyabo nyezina abantu bari mu bitari igitigiri cyabo nyezina abantu bashengeye igitigiri cyabo nyezina n'abantu bagize ingaruka mbi kuko murazi yuko COVID ariho abantu igize ingaruka mbi ibyo biharuro rero bitahari biragora kushobora kuronka ibiharuro by'ukuri ibyo tubona nuko gusuvuganye numwe kavugana n'undi akubwira ati naka yapfuye kandi yishwe na COVID naka yapfuye naka yishwe na COVID naka aragwaye kandi ari mu bitaro na gucyo ibyo rero biragoye murumva yuko icyo kintu atari cyiza cyane aricyo gituma nashaka kwibutsa yuko umuntu iterambere rihera kuri we kandi rigaherera kuri we se le début et la fin du développement économique. Igihe rero umuntu iterambere rihera kuri we kandi rigaherera kuri we murumva neza yuko atamugambi numwe ushoboka kwiyumvirwa ubuzima bw'abantu butabanje gukingirwa kera noneho nkuko twabivuze mu itangazo ntibishoboka na gatoya ku Burundi buvuga yuko badashobora gucandaga abanyagihugu mu gihe ibihugu byose ku isi bifise abahinga dufatire kuri ku Burusiya ku Bushinwa ku bihugu bigize ubumwe bwa Burayi ku bihugu bya Amerika Australia n'ibindi byose byaracandaza abanyagihugu babyo bariko barabacandaga none ikintu cyotuma u Burundi buvuga yuko batemera incanco abahinga bafise uno munsi bashobora kugira nibande mu byukuri nibande abo bahinga ko tubona badaseruka tubona abantu bavuga ngo ibyo ntibintu byo bemera mugabo ntibakubwire imvo zituma abantu batavyemera twebwe rero tubona yuko ari uguhanya hagati ka kazi na muntu ibintu bariko barakora
Ego mwikete mwanditse nako mu kugwandiko mwanditse mwaravuze ibihugu bitatu nka Corée du Nord, Eritrea hamwe n'u Burundi mbega abategetsi b'ibyo bihugu ntagiye bishika bagafata ingendo berekeza kumbure kuri iyo migabane yindi yafashe ingingo zikomeye utegezwa kuja wikingiye aho ntabo babikora mu binyu babibagaheza bakenya bya kwa
oya so kubikora ahubwo ibyo byo ibyo turabizi ibyo tuzi neza tudakekeranya nuko babarundi benshi bafise uburyo bagenda kwicandagisha hanze mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Buganda hari nani ivyo numvise mugabo ntazi ko ari byo yuko ngo hariho nabaja mu ambassade baba bitwa ko batwara bari mu ntwaro bafise uburyo bafise n'inyo niyo migenderanire bagashaje mu ambassade ari ngaha mu gisagara cha Bujumbura bakagenda kwicandagisha abandi nabo bagacha babigikoresha bari mu mamisiyo kuko ari ama vaccine hari hincancho ukora rumwe ugwitwa Johnson and Johnson ahugira rumwe gusa anabandi rero bavuga ati okay ndagiye nzosubirayo kubera babona yuko bigo bikenewe ikindi nacu nukumenya yuko mu bihugu byinshi ubu uya dufate nk'u Swisse ububirigi nabwo numengo bugomba kubigira hariho na Peyiba no kuvuga Orlande hamwe n'ibindi bihugu byinshi cyane Amerika yo mwarumvise yuko atamuntu numwe azokonyoza ikirenge aticandagishije ibyo bihugu rero mbaje kuvuga ubwa mbere nuko udashobora no kujya muri restora ngo uje gufungura ikintu uticandagishije uterekanye ko wicandagishije urumva rero kuvuga yuko abo bantu bafise uburyo batabikora biragoye kuko ni nkuko baba biprocess nuko baba bizibiye kugira ingendo ibyo naze ntibovyemera nico gituma uca wumva abantu benshi baca baca mu kinyo bagira ngo bagende kwicandagisha n'ivyo bihugu by'u Rwanda bya Tanzania bya Uganda n'ahandi 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 ubwa mbere nuko leta igomba gufata ingingo kutabikora nuko jewe mbona ko atakuna atarukuyitwarira nukuzosha tuyitwarira kandi shiramwe rikomeje abivuze tuzobitwarira kuko bariko bahonyanga amategeko ku mugaragaro riva nta muntu azayikorera ku masentare y'u Burundi kuko turazi yuko ata nkuko na president yabivuze ubutegetsi ubu bucamanza bw'u Burundi biragoye ko uwo bushize urubanza nkuko oyi mugabo tugomba kuyitwarira kuko ntibishoboka yuko bariko bahonyanga amasezerano gucyo mu buryo bugaragara ngo byo bishoboke turiko turavyiweza n'abashingwa manza bacu kugira ngo tubitwarire kuko ibi bintu ntibikunda no guhonyangaga kuko bariko banyanga amateka muje kuyavuga twebwe tuzotanga ikirego tuvuge yuko leta yanse kucandaga abanyagihugu kandi abantu bariko barapfa kuko n'uburenganzira bwabo
yego gakwirushirire kandi agushimire kuri aka kanyu ha Radio Peace FM nje y'ugaruka murakoze
murakoze namwe mugabo nagomba mu guheraheza nibutse yuko mu byukuri Uburundi butakuye guharugwa hagati y'ibihugu bya Korea y'uburaruko igihugu cha Eritre ngo ibihugu bitatu ku isi bisa n'ibyananiranye byigiza akagara mu Uganda ibyo bintu n'ukuri twumva bigoye cyane hanyuma kandi twibutse yuko abarundi kuva mu bwana bwabo babacandaze ingwara zitari nke baricandagisha no abana babo bagicandagisha ntitwumva rero imvu nimwe yotuma uno munsi bavuga yuko batokwicandagisha nubwo ibyo rero tukaca dusaba abantu bakomeye cyane mu gihugu nk'ubwo rw'abashinga ntahe ugwego no kuvuga amashengero katolika abaporoti abayisilamu no kuvuga abamizirima nabandi n'imigwi yindi yindi n'inzego zikomeye nka ombudsman ikuru rwego rw'agatakazi na muntu bavuge bave mu gakenere barimwo kuko nabo bari bazobibazwa kuko nabo two kwita regaramo ho abo bantu bazobibazwa bagira ikintu bakoze kuko ku neza y'igihugu ntibishoboka yuko twese twomera nk'abantu umufumu yafanywe n'umuntu ibintu biri kubironekara twese tubona murakoze
yego.
tuve mu gisata cy'amagara y'abantu tubandanirize mu by'umutekano abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi cyane cyane mu makomine ya Kirundo na Busoni batewe umutima uhagaze n'ibikorwa by'imbonera kure aho mu masaha y'umugoroba zibategeka kwinjira mu mazu yabo mu ntumbero yo gutangura gukizura zambaye imyambaro ya gipolisi na gisirikare atacamira ibyo bibaye inyuma y'itegwa ry'ibisasu ntezwa ntoki bimaze iminsi byiha inkumbi mu gisagara cya Bujumbura na Gitega amakuru ava mu makartie ya Nyange Bushaza Kavogero Runanira Murama na Kanyinya yo muri komine Kirundo ku mugwa mukuru w'iyo ntara hamwe no mu kigwati cy'amarembo gw'ibikara komine Busoni Zone Gisenyi akemeza ko kuva mu masaha ya 12 z'umugoroba izo mbonera kure zica zitegeka abo banyagihugu kwinjira mu mazu ibitari bimenyerewe nabo banyagihugu bakabandanya bavuga ko iyo hageze isaha zine z'ijoro izo mbonera kure zegukira umugambwe SNDDF de uri ku butegetsi baca batangura igikorwa cyo gukizura bamwe muri abo bambaye imyambaro ya gipolisi na gisirikare bitwaje ibigwanisho bigizwe ahanini n'ibipanga imbugita n'inkoho ibiheza bigatera ubwoba bwinshi abo banyagihugu narirya ibyo bikorwa biba bihagarikiwe na bamwe mu bakozi biperereza igipolisi na gisirikare bagasaba ihagarikwa ryayo marondo kubwabo babona ko atamazi yari bwarenge inkombe mu by'umutekano ku munsi w'ejo naho igenekerezo rya 30 myandagaro umwaka w'2021 ku gacimbiri nyakabindi umusozi ishinya mu ntara ya Kayanza umusore azwi ku izina rya Nayo Fabrice afatanije na nyina wiwe boba baragandaguye se wubona hayo hakoreshejwe ibikoresho kavukire icyatumye bakora iryo bara bikaba bikiri mu matohoza kuri ibyo bijanye n'umutekano muke ubandanya guhungabana mu mugambwe ipedezi gamibanga bavuga ko kugira ibyo bihagarare hakwiye kubanza kuba iyakwa ry'ibigwanisho byanyanyagijwe mu rwaruka rw'imbonera kure na riryango ibisasu ntezwa no kibiheruka guterwa cyari byaturikijwe n'urwo rwaruka rwo mu mugambwe SNDDFDD Ndereyimana Emmanuel agasaba leta kwegera umuhari bitabara bakaganira ariko babanje kwaka ibigwanisho imbonera kure kurikira
kugira ngo umutekano ugaruke leta nibanze kuri ibigwanisho muri zo mbonera kure hanyuma nimba ibigwanisho bizoba bisigaranye abasirikare n'abapolisi bazwi n'amategeko ikisubira igaruke irabe abo bayiteye bakabyemanga aribo bareze itabara n'abanyepolitiki batavuga rumwe bama bariko barasemerera kubita ariko biragenda neza kugira ngo igihugu gitwagwe neza bama bariko barasemerera kubijyanye n'ingene amasezerano yarusha yovugurwa yovyuka kaza ngaha akaja ku meza kugira ngo abarundi basubire bayakorere ko nkuko byahora kera uburundi busubire buronka mahoro nka yarahari kuva mu 2005 gushika mu 2007 ibintu bitarayangara ngo abategetsi ba SNDFDD biyumvire yuko amasezerano bo yahamba kugira batangure kwiba no kwica ngo batunge murabona kuno munsi mu Burundi hasigaye hariho aba miliardaire atari abakomerso ari abanyepolitike bajeje gutunganiriza abanyagihugu ariko bakiseleva mu kigega cha leta batunze kurusha leta leta irakenye leta gushika idashobora kuronka amafaranga irihira abantu abana bavuye gukina vole baseruki igihugu bagafungirwa kuri aeroport n'ibintu biteye isoni bariba bakabura n'ubwenge na bukeye bwo kugabanya make basi ngo bagende barorohereza abanyagihugu ibyo ni ibintu biteye isoni kandi ni ibintu bitera rero uwo mutekano muke kuko umutekano muke umunyagihugu ugategerezwa kwiyumva ko atekanye yavugwa iyo afisi cyafungura iyo arungika abana biwe ku ishuri bakiga neza iyo umukozi akora gahembwa ubuturumva imishahara imaze amezi n'atanu atandatu abanyagihugu b'abakozi ba leta badahembwa none mwibaza ko abo bafise amahoro mu mutekano naho rero iyo ibintu byamaze kuyangara bikagera kuri urwo rugero umutekano ucuhungabana ugaca useruka rero agaca ico bita insécurité physique agaca aba rero abo bahitamo gufata ibigwanisho n'ibindi